Ngoba vele wena uthola kele, ende ngoba nzima ukuthi ngikwekele.